conditions that are unstable. Ngilanga benginamafu kakhulu phezulu. Ngelinye ilanga uthola ukuthi kuyanetha. Ngelinye ilanga uthola ukuthi kunomoya. Zonke lezo zinto bezingcindezi kwi-cable car yethu ukuthi sikwazi ukuza phezulu, kodwa namhlanje ke izulu libalele njengomthetho. Ngisho ne-Robben Island nayo iyabonakala uma ngabe silapha phezulu e-Table Mountain. Nayi nenye ibhasi egitshelwa khona la in Table, not necessarily Table Mountain but in Cape Town, yona efana ne-taxi yala. Nayo iyasetshenziswa ukuthi kuthorishwe ngayo, bahambe indawo ezahlukahlukene, ihambe baqathaza labelungu abasuke begibela amabhanoyi beze la e-South Africa bengenayo imoto kodwa bezothorisha. Nayo-ke isevisi yokuthi baqathaze ko-Waterfront, Table Mountain, zonke iy'ndawo ezama-tourist attractions.
Umhlaba sosushiyele ezansi nanke lapha phansi nanka nama-tourist laphaya ey'nto zakajali bazama ukubamba uvalo ngokucula. Siyanyuka silalapha phezulu ngakabonakala okwamanje nazi iy'ntaba zokhahlama umhlaba sesushiyele ezansi.